Tupi mukavuta utenga umabwera Okuti mbale uja ukundie wadwara Waisa mankwara ogula sabuchira Nimene ya lili moti musonkele ya uchibadala Komandi antuochepa omwe ya malabadila Tenda ija ya kula wasi ya kula nkula Utenga osatira muntu uja mwalira Ndipo muyambiri ya mayamba pozo kosekira Kodi madigila afi Muzi musonkela abwino Kodi madigila afi Muzi bwela abwino Kodi madigila afi Muzi muyamigila abwino Kodi madigila afi Utakale no abwino Aha, aha Chikondi jaboza Aha, mhm Tima na mizana Aha, aha Azasi wabwanji Ndalama zimachedwa pati Malemu wa alimoyo Kodi pomwe amadwala Kajitandizo kama yomayo Malemu anali lastamani Pano tigona somayo Zanu amavuti gila uloti Wachikunda moyo Demu kutama kondedwa Mesa uyu amasalidwa Akata yankulama menyedwa Ndikudabwa naso akupopedwa Mundu uyu wadwala kwa chaka Kuso wati wankaka Malume akuntakataka Ndokao amatakataka Kodi madigila afi Muzi musonkela abwino Kodi madigila afi Muzi bwela abwino Kodi madigila afi Muzi muyamigila abwino Kodi madigila afi Takale no abwino Aha, aha Chikondi jaboza Aha, mhm Tima na mizana Aha, aha Azasi wabwanji Paikidwe bwino
Muntu madigila afe
Muzimpopa bwino
Bodi madigila afe
Akale no abwino
Muntu madigila afe
Bodi madigila afe Muntu madigila afe Bodi madigila afe
Bodi madigila afe